How did I be so rude? How did I turn back on you? After all the things I've been through,
ngigcine ngibuya yesipotini, mpingi imali yesoksini. Bengidakiwe, angithile, mbambe ngibhayile. Ngilokhu ngibizile, ngenhloso yokhohlo bedaliwe. Manje mfuka yewodini, mfupha ngisemgodini. Nabo mabuza bathi suicide could have been homicide, but they never fed what I fell inside. Bengizama ukuyibulala ngenxa yale ntombi yangala. Hlale enkangala, eyangishiya ngikhala. Noma sengibuza izange yangiphendula, ngase ngikhetha ukubuza. Nengqondo ngizama nokuyihluza, ngiyangabhuza.
So rude, how did I turn my back on you? After all the things I've been through.